twashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu kuri micro muzindukanye na Diana Nini nahaje muti twabateguriye iki mu kanya nkuko bisanzwe turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini haze kurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro ni ikiganiro cy'umuziki. Nongere ndabahikaze mshuti wa kunzi vishu kia Amerika. Muri Republika Demokarasi ya Kongo, barayibi wutse kunchulo ya kabiri. Awanyi Kongo bahitanywe n'intambara z'urudaca zahibasiye guhera mu myaka ya za 90. Ubutegetsi buvuga ko abantu barenga miliyoni 10 bazize intambara zitandukanye zagiye ziraduka muri ico gihugu. Inkuru y'umunyimenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari muri Uvira.
Uyu muhango wayobowe na ministre w'intebe Judith Suminwa wari uhagarariye president Felix Tshisekedi utari mu gihugu kubera ibibazo by'ubugwayi. Itangazo ijwi rya Amerika rikesha presidence ya Congo rivuga yuko umukuru w'igihugu wari mu gihugu cy'Ububiligi aho yagiye kwivuza. Imihango yo kwibuka izo nzirakarengane ku rwego rw'igihugu yabere mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chopo yatambutse kuri televiziyo na radio y'igihugu. Amakuru dukesha amasoko yacu ari Kisangani atubwira ko akigera ashinguye imibiri y'abantu baguye mu ntambara y'iminsi 6 yahuje ingabo za Uganda n'isu Rwanda mu mwaka w'2000 yatambagijwe aharuka iyo mibiri arayunamira aganira n'umwe mu baburiye abantu 8 wo mu muryango we muri iyo ntambara imbere y'ibihumbi by'abantu bari bitabiriwe muhango abatanze ubuhamya barimo bapfushije abavandimwe babo n'abakomerekeye muri iyo ntambara basabye igihugu cya Uganda kuba impoza marira kuko urukiko mpuzamahanga rwari rwategetse Uganda mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2022 gutanga miliyoni 360 z'amadolari kuri Congo. Aba baturage kandi basabye leta ya Congo kuba bahafi kaba ubufasha mu ntara za Kivu y'epfo iya ruguru Ituri naho habereye iyo mihango yo kwibuka abaguye mu ntambara zabaye muri izo ntara ndetse zikomeje no kugwanirwamo muri teritwari ya Fizi muri centre ya Makobora ahashinguwe abantu barenga igihumbi. Nao bibutse abantu bishwe mu mwaka w'1998 Samuel Mulumba ahagarariye gahunda yo kwibuka abazize ubwicanyi bakoreye muri teritwari ya Fizi avuga yuko bishimiye uyu munsi igihugu cyashizeho wo kwibuka babo bishwe asaba ko abagize uruhare muri ubwo bwicanyi bashikirizwa ubutabera hagatangwa n'impozamarira kubikiwe ndetse muri Congo agashigwaho urukiko mpuzamahanga ruburanisha abagize uruhare mu bwicanyi butandukanye bwibasiye abakongomani.
Tunaweza kulalamika kwa ajili tujue ukweli au watu ambao
tunashaka kumenya ukuri kw'abantu bishe abavandimwe bacu hanyuma ubutabera bukora akazi kabwo bafunga mu bantu bishe bacu
kuatia mbele ya sheria.
Muhumuza Jacques yarokotse ubwicanyi bwo mwaka 1996 bwakorewe abavandimwe bo mu bibogobogo no washimangira ko izi ntambara zo muri Congo zamusigiye igikomere ku mutima.
Umwari muturanye bose bari ababyeyi bakabica impfu benizo z'agashinyaguro bamwe abana bagiye bahurwa mu masekuru abandi bakicishwa imipanga abandi bagahambwa babona mu byobo abandi bagahambirwa bagatabwa mu Tanganyika abicuye mu Kamanyuraho nabo babataye muri Rusizi babatemaguye. Urumva ni ibintu bikomeye. Ayo ni amateka akomeye ku muntu.
Ndwanyi Nikora atuye muri teritwari ya Fizi nawamya yuko nyuma yaho abo bari baturanye biciwe kabumbe mu mwaka w'1996 yahungiye muri Tanzania avuga yuko ibihe banyuzemo bitari byoroshe.
Icyo gihe twatangiye twari duturanye hariho batatu bishwe abandi tumaze kubona amasasi y'abantu menshi twaje kurira amato tukatugenda muri Tanzania.
Zimwe mu mpunzi ziri muri teritwari ya Kalehe zahunze intambara hagati y'ingabo za leta ya Congo n'inyeshamba za 2023 zirasaba ko moro yagaruka zigasubira aho zari zisanzwe zituye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Turasaba kabisa turebe ko abategetsi badufasha amahoro gakaba tugasubiye kuko ino yo turi inyabibwe turahangayitse cyane. Ino hano turi mbega bimeze kuko dufashwe nabi iyo kabisa turukwifuza intambara zarangira tugasubira mu rugo.
Uyu muhango wo kwibuka wanyujijwe kuri televiziyo y'igihugu mu ijambo rye ministre Judith Suminwa avuga yuko uyu muhango wo kwibuka ubwicanyi bwakorewe za miliyoni z'abakongomani ubaye mu gihe igihugu kiri mu yindi ntambara mu ntara ya Kivu ya ruguru ya 2023 ishigikiwe n'u Rwanda. Mu Rwanda kenshi rwahakanye ko rushigikiwe umutwe. turibuka miliyoni z'abakongomani bazize ubwicanyi bwatewe n'ibihugu by'ibihangange bikoresheje abakozi babo mu kwiba ubutunzi kamere bwa Congo. Turi hano mu kwibuka ababyeyi bacu, abavandimwe bacu barimo abakobwa n'abahungu, bamwe bishwe abandi bahambwa ari bazima. Ni ku nshuro ya kabiri uyu munsi ubaye kuva wemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu mwaka w'2022. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika, tuve muri Congo tuja mu Burundi, aho abagore bacuruza impunzu za caguwa mu isoko ya Nyaburumba hiri Makamba bamaze hafi ukwezi bataronka amabaro y'impunzu yo gucuruza. Niyo izo mpunzu zibonetse zibari nke kandi zizimvye. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Ndayishimire i Kigali mu Rwanda.
Mu isoko ya Nyaburumba asanzwe hadandarizwa impuzu zigishweka ku minsi ya mbere, iya gatatu n'iya gatanu wasanga igice kigurishirizwamo impuzu zigishweka ari umunigano w'abantu baba bariko baracagura impuzu bakimena amabaro. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani ibintu ntibikimeze neza, nta baro nshasha bariko baramena kandi nta n'abantu bariko baraniganira impuzu. Izihari usanga zimaze indwi imwe canke zibiri bigatuma zidahurumbirwa kuko haba hasigaye mbi. Kunzi w'Ijwi rya Amerika yasanze Emeline Nishobora umwe mu bakenyezi badandaza igishweka ahakorera ngaho kuri iryo soko.
Gishweka ntikiboneka, mabaro ntaboneka, sinzi ntitubibona ibyo turimo.
Mugenzi wadandaza impuzu nk'izo nawe nyene abibona uko.
Amabaro iki gihe amabaro ntaboneka, amabaro nizibonetse ziboneka ku ruzimbo rurenze.
Abo badandaza nta n'icizere bafise ko bazosubira kuronka amabaro bamena kugira ubuzima busubire kubandanya uko gahora. Emeline Nishobora:
nta cyizere baduha kweri kuko nk'ubu turamaze nk'ikiringo cy'indwi tubaza.
Muri kino gihe ibaro z'impuzu ziguma ziduga igiciro. Ukwezi kumwe gusa ibaro yahora igugwa amafaranga ibihumbi 370 ubigeze ku mafaranga ibihumbi 515 by'amarundi. Claudine Niyonizigiye yemeza ko ibaro yahora arangura ibihumbi 350 ubigeze ku miliyoni. Kimwe n'abandi, Niyonizigiye yibaza byinshi.
Hariho nabo usanga bariko barazitugiriza mu madepo wayiguze mu gatondo zishitse ugasanga uwundi ku mugoroba ntaziguze ryabe ryarindi. Muri iki gihe mu mabaro barikikamukiza cyane.
Impuzu yahora igugwa ibihumbi 200 ubigeze ku mafaranga ibihumbi 400 cyangwa ibihumbi 500 by'amarundi. Kabura Nadine twahuriye muri iyo soko ya Nyaburumba ariko arondera impuzu zigishweka asanzwe akunda, turamubaza tuti ibiciro by'impuzu zigishweka ubibona gute? Inyishu yiwe nitangaje.
Reka nakumiza impuzu zo muri baro ubuzirazimbye cyane. Kera impuzu yo muri baro niyo wasanga ari impuzu ya mbere ikomeye.
Mu bubiko bubiri bw'amabaro y'impuzu buri ku mugwa mukuru wa Makamba wasanga amabaro y'impuzu yuzuye ububiko. Muri kino gihe usanga hari ica gatatu cizahahora. Abagurisha ayo mabaro nibashimye kugira ico badushikirije kuri iryo duga ry'ibiciro kuko barabakozi, ariko baremeza ko ibaro z'impuzu zitagisohoka neza. Kare baradandaza izishika kuri 80 ku ndwi ariko ubu ntibarenze 10. Ariko abadandaza impuzu bo babwirwa nabo barangura ko izo baro ko biva ku iduga ry'amafaranga mvamakungu. Uko kuzimba rero ku izo mpuzu zigishweka bituma n'uwuziranguye zitamuva ko vuba. Abaguzi ntibaba bakiba benshi nk'uko niyo nizigiye Claudine byamushikiye. Yabwiye umukunzi w'Ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu amaze guhomba inshuro zibiri yikurikiranya amafaranga agera ku 400,000.
Imaze guhomba inshuro kabiri. Bwa mbere nahombye desase nkandi, iyi nayo iheruka nahombye ijana n'itanu. Je hanza niranze n'ukuri kwa twe kiwanje.
Inkurikizi z'ubwo ruhombo ni ukudashobora kubeshaho umuryango, kandi mu gihe ababyeyi bariko barategura umwaka w'ishure mushasha ntibizoborohera kuko batabona iyo bazokura amakaye n'amafaranga y'ishure. Basaba leta ko yokorora ibiciro. Baba badandaza igishweka baba bakigura barasaba leta ko yofasha ibiciro ntibibandanye biduga. Muri leta naho bama bamenyesheje ko umuti w'iduga ry'ibiciro ari ukugwiza umwimbu hakaboneka ibishogwa mu mahanga kugira ngo amafaranga mvamakungu aboneke ari menshi. Uyu ni Arendi Kumana ajejwe igisata kijejwe imigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu. Ni gihe hari hakoranye abagenywe n'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politike i Gitega ku wa munani z'ukwezi kwa gatandatu.
Mukuduzo mwimu cyane cyane si banki yose si FMI izozana amadorari idorari izozanwa icambere no kuduza umwimburi wacu hama turonye ibyo dufungura turonye ibyo dushoka yakawa yacu kuko tumaze iminsi twiruka inyuma igurishwa igiciro cyiza amahera aze icyayi uko nyine
Mugihe idorari rivunjwa hafi ibihumbi indwi by'amafaranga y'amarundi kuri aya masoko yo mu ibanga mu ibanki nkuru naho rikaba ryababa amafaranga ibihumbi bitatu by'amarundi arendi kumana yaragirije kandi abadandaza bahabwa amafaranga mva makungu kugira ngo baje kurangura hanze yasiguye ko bamwe baca bayatwara kuri ayo masoko kuvunja kugira ngo baronke inyungu nini kandi batarushe bagaca bareka kuja kuzana ibidandazwa hanze kuko biteba kandi bunguka make ugereranije nayo bunguka habavunjishije kuri ayo masoko yo mu kinyegero
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Société ikomeye y'abafaransa Total Energy icukura kandi icuruza ibikomoka kuri peteroli yaba yarahaye ikigo cyo mu Rwanda kontaro yo gucungira umutekano ibikorwa byayo muri Mozambique iyi nkuru yacukumbuwe na serivisi y'ururimi rw'igiportugali y'ijwi ry'Amerika muragezwaho na Tim Harris Ishimwe
Kubwimwe mu miryango ya societe civile yo muri Mozambique iri soko ryaba ryaratanzwe mu buryo bwa ruswa kandi butubahirije amategeko ikavuga ko iki kibazo kibonekamo abantu bari mu bikorwa bya politiki izakijyana mu nzego z'ubutabera Adriano Nuvunga umuyobozi w'umuryango uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu agaruka kuri risoko yagize ati tukumva tugomba guhamagarira imiryango ya societe civile kuregera iyi ntambara y'ubucuruzi kubera ko ari imigirire ya ruswa itemewe kandi iteza umutekano muke Ubu bucuruzi burimo ikompanyi ifite ayihuriye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda buregurira abikorera gucunga amahoro kandi ari ikintu cy'inyungu rusange. Ku bwa Nuvunga ntiharimo gushakwa igisubizo ku ntambara y'umuntara ya Cabon Delgado bitewe n'uko hari abarimo kungukira muri iyi ntambara. Uyu akongeraho ko nta n'ishoramari ririmo gukorwa mu gisirikare cy'igihugu no mu gushakira ibisubizo birambye ku buryo iki gisirikare cyazagera ubwo kibasha kwicungira umutekano. Moses Mabunda umusesenguzi mu bya politiki nawe yemeranya nibi uyu yagize ati niba abanyamozambike bakeneye imikorere myiza irangwa n'ubunyamwuga ku rwego rwubahiriza amahame mpuzamahanga sinibwira ko mu mitwe ya politiki ari ahantu haboneye ho gushakira nakwiteze ko haba agashimwe ku bigo bitanga serivisi nziza zo ku rwego rwo hejuru kandi ibyo bigo byagakwiye kuba ari biharanira imishinga y'ubukungu turimo kubaka Jawo Feijo undi musesenguzi mu bya politiki we avuga ko akomeje kubaho ukwitotombera abanyarwanda kwinshi ati bifite agaciro ariko kandi birimo no gukoreshwa nk'intwaro ya politiki mu kurwanya guverinoma ndetse hejuru ya byose mu kurwanya Perezida Nyusi usanzwe uri ku iherezo rya manda ye ku bwa Dias na Chunha undi musesenguzi mu bya politiki aya masezerano agomba guhagarikwa Uyati ikibazo gikomeye kiri soko nuko ritanyuze mu mucyo nta kintu na gito yatuze kuyoboye ibikorwa muri umushinga w'ubufatanye mu bucuruzi aya masezerano akuye guhagarikwa icyakora Fernando Lima undi musesenguzi mu bya politiki we abibona ugutandukanye nuko uyu we yagize ati muri Mozambique hari amatsinda yahagurukiye kurwanya ubufatanye hagati y'u Rwanda na Mozambique ukuri nuko ubufasha igisirikare cy'u Rwanda cyahaye icya Mozambique ngatanze umusaruro ukomeye mu guhashya uheza nguni muri Cabo Delgado kandi rero muri uku kwaba ku gisirikare cyabo bimwe mu bigo by'ubucuruzi by'abanyarwanda byagabye amashami muri Cabo Delgado bibona amasoko ya serivisi z'umutekano ku nkambi za Total Energies iafungi ndetse n'ay'ubwubatsi Uyu musesenguzi avuga ko by'umwihariko ku isoko rya serivisi zo gucunga umutekano hadakoreshwa imbunda ibigo byinshi byapiganwe ubwo ryatangazwaga muri 2022 ashimangira ko ibigera kuri bitanu ari byo byapiganwe hanyuma kompanyi u Rwanda rufatanyijemo na Mozambique ikaba ari itsindira isoko kuko yatanze ibiciro byiza kurusha izindi bari piganiraga Fernando Lima avuga ko ari ikinyoma kirimo gukwirakwizwa ku bijyanye n'abakozi b'iyi kompanyi icunga umutekano. Akavuga ko iyi kompanyi irimo gutanga akazi ku Banyamozambique bagera kuri 400. Ati ntabwo mbizi niba hari abacancuro b'Abanyarwanda bakora muri iyi kampanyi itanga serivisi zo gucunga umutekano zitifashisha imbunda. Hagati aho ishyaka Frelimo riri ku butegetsi muri Mozambique ryemera ko Yakubu Osman n'umuhungu we bavugwaho kuba bari mu kigo cy'ubucuruzi cyashyize hamwe n'icy'Abanyarwanda bigakora ikigo kimwe ari abarwanashyaka baryo. Gusa ryongeyeho ko ikigo cyabo ntaho gihuriye n'iryo shyaka. Osvaldo Castellano, umwe mu bategetsi ba Frelimo, yagize ati n'abashabitsi kandi isoko rirafunguye kuri buri mushabitsi. Kandi kuba isoko sekuransa yaratanze ibiciro byiza igatsindira isoko ntibyanigeze bigibwaho impaka n'ikigo na kimwe mu byapiganaga. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Financial Times, ikompanyi isoko sekuransa ivugwaho gutsindira isoko ni ikigo gishamikiye kuri kompanyi nini itanga serivisi zo gucunga umutekano yo mu Rwanda yitwa Isco Global. Iyi Isco Global nk'uko Financial Times kibitangaza yihariye 70% by'imigabane ya Isco Securance. Isco Global kandi yavutse ku kigo cyitwaga Intersect Security Company cyashinzwe mu mwaka w'1995. Icyo nacyo kikaba kimwe mu bigo by'ubucuruzi byibumbiye mu isosiyete ngari y'ishoramari yitwa Cristo Venture y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda. Financial Times gitangaza ko iyi Isco Global ari kimwe mu bigo byinshi by'Abanyarwanda bimaze kugaba amashami muri Mozambique kuva muri 2021. Ibyo bigo by'Abanyarwanda nk'uko iki kinyamakuru kibigaruka ko biri mu nzego z'umutekano, ubwubatsi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Uretse iyi Isco Securance, iki kinyamakuru gitangaza ko umushinga wo gucukura no gutunganya ibikomoka kuri petrol wa LNG w'ikigo Total Energies cy'Abafaransa muri Mozambique wanahaye isoko kompanyi yitwa Ladderscape. Amakuru ava mu bwanditsi bw'ibigo by'ishoramari muri Mozambique yerekana ko iyi Ladderscape ari agashami k'ikigo Masfield Ventures nacyo gishamikiye kuri Cristo Ventures. Mu masoko Ladderscape yahawe n'uyu mushinga nk'uko The Financial Times kibigaruka ko harimo n'iryo muri uyu mwaka wa 2024 ryo kubaka uruganda rw'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba azifashishwa na LNG Mozambique. Dukomeje gushaka uruhande rw'u Rwanda kugira ngo rugire icyo ruvuga kuri aya makuru.
Urakoze team Harris Shimwe. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo habe ibarura rusange rusansuma rizatangira ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura Abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo, ibitungwa boroye, imirima bafise, agataka karimwe imirima n'akarimwe ibiti, n'abana bo mu ibarabara bazoharurwa. Nikora Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko rwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro, umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza Abarundi bazokwitaba ico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Kuko natwe twavuga ngo tugatuja muri yambo na kazoza y'igihugu cyifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuzuba tukoja mu mbona kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka duvize uko kangana, yatumenya uko twitwara kugira dushe kuri yambona kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabesheje abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izo wa mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri.
Kuko twebwe meme uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu mugabo mudakwiyandikisha mu matora mubasanga
bashize centre d'inscription c'est différent kandi ubugiye kugira uyandikishe ukwijije imyaka y'ukuzotora ama baguheka jya kanuze kugira uzoje gutora yuta nabuye muhira ngugende nta numwa kubona nta numwa zakukura bwatwe muri rosansu bana bivute tuzoca inzuku
uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma ha muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira ingufu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ne bajuragirike hasabwa ko atakindi gikorwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa imisi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha ha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganyiriza imigambi y'iterambere umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'Abarundi abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ku butunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye umushikiranganje mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa hanishije hamwe parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'Abarundi batere imbere Faustin Ndikumana akagiriza leta kwimaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazigitigire cabiyitunganiriza
Nshobora kugwanya ubukene igihugu mu Burundi kidafise service za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza ha muri imizi mu myaka nzobangeza. Planification na kuyasubira. Haba muri ministere de finance planification baraine. None ibiwe umva ho umushikira atubwira ngo ngo regi dezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo planification mu ngene gisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bise bigenda gute. Amatara na amazi. No nibikunda.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri ugo rusansuma bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma basaba ko bizova muri ico gikorwa byo bintango yo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusansuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radwijwe rya America ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
nuko biteza imbere ubwabo
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya America
Mchiganiro cy'abari n'abategarugori ijwi rya Amerika yasuye Madame Lydia Mushimiyimana watorewe guhagararira abaturage mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda arakangurira abagore kutitinya inkuru ya Sumutakaboyi
Ijwi rya Amerika ryasuye Mushimiyimana Lydia mu rugo aho atuye umugore w'imyaka 46 arubatse afite umugabo n'abana batandatu nkuko yabibwiye ijwi rya Amerika nyeziwe mu rugo nasanze umugabo we yagiye mu mirimo gusa ari kumwe n'abana be harimo abiga bari mu biruhuko n'abakiri bato mbere yo gufata icyemezo cyo kwiyamamaza kuba umudepite yarasanzwe ari umwarimu mu mashuri yisumbuye mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda umwuga yakoze imyaka isaga 20 yarasanzwe ari umuyobozi ushinzwe imyitwarire gushakisha kumenya iwe mu rugo ntibyangoye kuko kuva mu mujyi wa Kayonza ugera iwe hari ibirometero 3 ariko ubona bajeje wese ntimundangira umugore watowe ugiye kuba depute yahitaga kurangira bivuze ko yari yamaze kumenywa n'abatari bake twamugezeho ku manywa y'ihangu yari mu mirimo yo mu rugo yo kwita ku bana be kuko benshi bari mu biruhuko nubwo nari ngiye mu kazi tutari dusanzwe tuziranye yanyakire nk'umuntu dusanzwe tumenyeranye mu kiganiro twagiranye yambwiye ko bitamworoheye gufata icyemezo cyo kwiyamamaza kuko n'umugabo we yumvaga ari amahirwe atabageraho.
Ndamubwira ndashaka kuzajya kwiyamamaza gutanga kandidatire yanjye nka umudepite. Abanza gusa naho atabyumvise neza akumva ni ibintu birebire bitari ku rwego rwacu ahari, ariko umwereka ingero nyinshi z'ahantu byagiye bishoboka. Ntabwo nta muntu watinya atagerageje. Mu burasirazuba twari 46 bashakamo 6. Umunsi umwe wabaga wageze mu bwoba, cyane cyane ko benshi babaga ari n'abamama batuye i Kigali n'abasanzwe mu nzego z'ubuyobozi baba muri za njyanama z'uturere. Jyewe nta rimwe nabagamo, nari mwari mu kazi ibereye inaha Kayonza.
Yatubwiye ko hari ababanje kumuca intege harimo bake bo mu muryango we n'abandi baturanye bumvaga kuba depite bisaba kuba wari usanzwe ukora imirimo ya politiki. Nubwo hari abamuciye intege ariko yanze kubatega amatwi ashakisha ibisabwa byose nawe ajya guhatana nk'abandi. Tuganire yambwiye ko umunsi atazibagirwa ari komisiyo y'igihugu y'amatora yatangarije ibyavuye mu matora y'abagore nawe akiyumva.
Basomye rero izina ryanjye numvise ikintu kinyuzemo, namuhamagaye none baransomye ati mbwira ati ndebe kuri website ati ndebe kwihe chanode. Ndamubwira rya kuri RBA nise mpamagara abana banjye ndababwira muzi yuko basomye mu bantu bemerewe kujya by'agateganyo kujya mu nteko ishinga amategeko bariyamiriye ibintu byari urujya n'uruza rw'amatelefone. Igihe kinini nakimaze mu kutumva neza ibyo bintu bibaye, ntabwo nzi ubu ngubu uko bimeze, ntabwo ndabyumva niba nzimukasi
mutangiye guhindurirwa izina kwitwa honorable. Ibyo bintu byo byo niba bi ari ibintu bidasanzwe ku buzima bw'umuntu.
Nibyo urabitekereza rimwe na rimwe ukumvura natinye. N'ubu rero barampamagara honorable depute bishye nkavuga ko mube muretse ntago ndabirahirira ndacyari ritiya mwarimu duturanye muziranye.
Musabye Imana yumvikanisha ko nubwo imirimo mishya yatorewe izamwinjiza mu buzima bushya ariko asobanura ko azaharanira kuwo asanzwe ari we.
Turahinga, dutuye mu nkengero z'isantire nibyo, ariko njye mfite n'imirima turahinga. Ubwo se koko asumuta urumva nareka guhinga ngo mbaye depite? Ahubwo noneho ngira ngo ngomba no kubikora cyane kugira ngo n'abaturanyi banjye babone yuko ari umurimo ufite agaciro. Ndiritiya ndacyari umugore wa runaka, ndacyafite inshingano z'umugore mu rugo.
Lydia Musabye Imana yigaragaza ko ikintu yumva azashyira imbere namara kugira mu nteko ishinga amategeko ari ugushimangira ko umuryango waba utekanye.
Ngewe ikintu mba numva nshyize imbere cyane cyane ku umutekano w'umuryango. Umutekano w'umuryango numva ari ikintu, kubera ko maze iminsi mu banyeshuri ibibazo byinshi baba bafite babishingiye ku mutekano muke mu miryango yabo. Mba numva nzareba cyane cyane buri nayo mategeko avuga ku mutekano w'umuryango, kuko umuryango utekanye uranarya ugahaga, umuryango utekanye abana bariga, umuryango utekanye numva ibintu byinshi bigenda neza. Umuryango utekanye cyane cyane numva aricyo kintu ese ni nka hobby yanjye.
Uyu mugore aje yongera ku bandi bagore 50 batowe muri manda ya 2024-2029. Komisiyo y'igihugu y'amatora iherutse kugaragaza ko muri iyi manda abagore bangana 51, mu gihe abagabo ari 29 ujanishije abagore baba 63.75%, mu gihe abagabo ari 36.25%. Ubwiyongere bw'umubare w'abagore mu nteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite akenshi uterwa no kuba abagore barashyiriweho icyiciro cyihariye cy'abagize nibura 30% by'abagore. Aba biyongeraho abatorwa hagendewe mu mitwe ya politiki babarizwamo nk'uko biteganywa mu itegeko nshinga ku myanya yose y'ubuyobozi bw'igihugu ko hagomba kugaragaramo 30%. Ni kenshi abagabo ndetse n'abagore bamwe na bamwe bakunze kugaragaza ko 30% ikwiye kuvaho, kuko abagore nabo bateye imbere kuko batagezwa nk'abasaza babo yaba mu mashuri cyangwa mu mirimo. Hari abavuga ko ubwo bahawe uburenganzira bungana bose igihugu cyahagarika ibyo kubashyiriraho umwihariko. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: utaragwiza amabara ntarobanura amashyo. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ngaho tubaye turabangirira igice cya mbere cy'ibiganiro byacu kuri micro mari 10 na Diane Nina haje ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema Nadia tahani wegeranije amajwi twemeye ku izina rya bagenzi bacu tubikiwe n'uwe tubifuriza wa gatandatu mwiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.